Pedro.
An la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdu
wa rasulullah.
Allah.